Sekutholakala isidumbu somfana neminyaka eyisishiyagalombili ubudala wase-Freedom Park ebekubikwa ukuthi udukile esiteshini samaphoyisa e-Eldorado Park izolo ebusuku. Kuthi umfana uhambe ekhaya izolo eyodlala nontanga yakhe kwamakhelwane wangabe esabuya. Kanti isidumbu sakhe sithole ekuseni endaweni yendle e-Freedom Park Secondary School.
Ukuphuzelwe yifo elimnyama umphakathi wase-Freedom Park kulandela ukutholakala kwesidumbu somfanyana oneminyaka eyisishiyagalombili ubudala obekhubazekile. Lo mfanyana kubekwa ukuthi unyamalala izolo nobesetholakala namhlanje ekuseni kwisitamkoko sasesikoleni samabanga phezulu i-Freedom Park Secondary.
What we have noticed ukuthi umntwana ohlala not far away from school or far away from the scene. Umntwana usho baphumile kunembobo abadlule kuyo bathapha ngaphansi kwayo bathola badlala ngale. One of the neighbors ohlala khona ngalokuthi lo babona abantwana abadlala ngale. Up until umntwana lo makathi disappear azange samona uphelele kuphi. The parent ombonile ngapha emva kwelo bathi kuyibona lesikolo uthi makasimathe umbheka bhale thama akafika la umntwana ngasekho. So I think that's when umntwana disappeared uthi awele phakathi emanzini.
Kusenjalo ukhansela obese egqugquzela abazali ukuba baziqaphe ngeso lokhozi izingane ikakhulukazi njengoba kuvalwa izikole.
We've spoken after I've left here because ngicela ukubuya futhi manje. When we are engaging with one of the ward committee members here, safety and environment, to say can we need to have a campaign that will speak to safety abantwana around the area kubabheka abantwana, especially around this apparent area kubabheka abantwana, and then at least abazali once you encourage that about that campaign ingasasista kakhulu. So we'll utilize on kama communications ethu, plus we are also having a public meeting tomorrow so that those bathine platforms will assist us to engage with the community.
Uphenyo luyaqhubeka ukuthola imbangela yokuminza kwalomfanyana kanti umndeni ubukhona endaweni yesigameko ngenkathi kukhishwa isidumbu kwisitamkoko. Ezindabeni zeSoweto TV, kinginokulunga Mthembu ngise Freedom Park.